Tatuse bulungi, tatuse kumacha, tufuna obudde obuwummulamu, tuzze ne tukolamu flight training, n'enkya tujja kukolamu, last training yafaana olweggulo, wenyini tugenda okusambira omupiira. Tusuubiza omuzannyo omulungi, tugenda okwolesa.